together growing in faith, changing communities.
Mawadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Markhusi isahluko sesine iversi ka 35 kuze kube uverse 41 amashumi amathathu nanhlanu kuze kube amashumi amane nanye. Ngalolo suku sekhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokhu ebesemkhunjini kwakukhona neminye imkhumbi ihambisana naye kwase kuvuka izivunguvungu esikhulu somoya amanzi aphonseka phakathi emkhunjini umkhumbi waze waqala ukugcwala kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na wayesevuka wakhuza umoya wathi kulwandle thula uthi du kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu wathi kubo yini ukuba nesisabe kangaka yini ukuba ningabi nakukholwa besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye nomunye kanti lo ungubani lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela thando zami ngithanda lenkonzo konzo uNkulunkulu ayivezayo ngalo lolu suku sekuhlwile konzo yokuhlwa ngilalela uJesu mesixoxa indaba kuLukas chapter 15 verse 17 kuthe sekusile indodana yathi ngizobuyela ekhaya kodwa namhlanje kuMark 4 verse 35 kuthe sekuhlwile hey ngoba khona inkonzo yokuhlwa la kufika khona ubumnyama Lakufika khona ungabaza. Lakufika khona ukulahlekelwa yithemba. Lakufika khona ukudideka. Ungazi ukuthi kwenzakalani empilweni. Ngoba mase kufikile ukuhlwa kwesinye isikhathi angiboni nalanga yakhona. Kwesinye isikhathi kuyahlwa emini. Liguqubani langa phambi kwabantu abantu bangazi ukuthi sekonakele ngiyithanda lenkonzo kuthe sekuhlwile the sekumnyama mtaka Maria athi asiwelele ngaphesheya ilanga seliyozilahla konina athi umtaka Maria asiwelele ngaphesheya Kunenkonzo engiyithandayo basimukisa wasuka esixukwini uyazi kwesinye isikhathi uma izinto zenzeka bekumele ubuke abantu abaseduze kwakho uzibuza ukuthi labantu abaseduze kwami bangisiza kanjani ukuze ngikwazi ukukhula Labantu abaseduze kwami bayimbangela yini ye success noma ye failure empilweni yami. And uJesu uyaqhela kubona. And so isixuku singaba abantu. Isixuku singaba imicabango. Singaba imizindlo. Singaba ama behaviors. Izenzo engizenzayo ama habits esengwajwayele isixuku singangilimaza khona abanye abantu abangakwazi ukuphumelela because basaba ukuthi abanye abantu bazothini basaba the way abanye abantu bebabuka ngayo. And ibalulekile kubona ukuhlezi benza lokho okuthandwa ngabantu. And uJesu uyasuka esixukwini ebese yasixosha. Ebese thatha indlela yakhe ehlukile kunezinye. Enze okuhlukile. Athatha isinqumo sokuthi manje sengiyangaphesheya. Lithi izwi likaNkulunkulu sebewelile beya ngaphesheya kwavuka isivunguvungu. Ngoba ziyavuka izinto endleleni. Ziyavuka izinto enkonzweni yokumkhonza uThixo. Ziyavuka izinto emakhaya. Ziyavuka izimpi nasenhlizweni yami. Umzondo umuntu enhlizweni yakho. Ziyavuka izinto ezimpilweni zethu. Kodwa uJesu lele. Yangithinta le ndaba. Ukuthi umntaka Maria abantu bayakhala bathi bayafa. Kodwa yena ucambalele. Bangaki kuthina abakhala ubusuku nemini. Bathi Nkosi ukuthi akwenzeki. Nkosi ukuthi akuhlangani. Kodwa uthola umntaka Maria ulele. Ulele ngoba nakho uthi kungani niyikhathaza kangaka. Baningi phakathi kwethu abalimele. Ziyagijima lezi insizwa zithi Nkosi, Nkosi, awunendaba nakho sifa. Bayamvusa uJesu. Umntaka Maria uyavuka akakhulumi nabo. Ubhekisa inkulumo yakhe kumoya nakulwandle. Uthi thula. Uthi thula. Uvala umlomo. Wehlisa imimoya. Be still. Be quiet. Ebangaki phakathi kwethu namhlanje. Abathi Nkosi ngicela ungiphe ukuthula. Uyazi uthule noma impendulo unayo. Uthule noma wazi ukuthi bekumele wenzeni. Uthule noma sebekwenza isilima. Uthi Nkosi ngicela ungiphe ukuthula. Ngicela ungiphe ukuthula Nkosi emoyeni wami. Wawakunyova umuntu akhulume konke akuthandayo. Afika abhale lonke uhibele into afuna ukisho kwena ebese ithumela kwena maqedane bese yathula. Ashiye ulimele. O akhulume nawe, akhulume nawe ocingweni uthi uyamphendula alivala ucingo, uthi uyamfonela angaliphendule, akushiye nenkulu ilahleleli elikushisayo. Thinkosi ngicela ungiphe ukuthula. Masebenze nje ngicela ukuthula kwakho Nkosi. Kwesinye isikhathi uyakuswela ukuthula emphefumulweni. Ngoba umuntu angakulimaza, ngoba umuntu angakukhipha enkosini, umuntu angakukhipha enkonzweni yokukhuleka. Maqedana ahamba ayophila impilo yakhe yena ahleka ajabule. Khona abantu abajatshuliswa ukuthi awunakho ukuthula ngenxa yabo. Uzumuza umuntu athi hayi ngimgivile usibanibani. Hayi ngimtshelile. Hayi uSpanimani ngishiye ngalazi. Namhlanje mhlawumbe umkhuleko bekumele uthi Nkosi ngicela ukuthula. Abakwethu azizwani nabo mhlawumbe angazi sibangani. Abantu abami azizwani nabo mhlawumbe angazi sibangani. Kodwa Nkosi ngicela ukuthula. Cela ungiphe ukuthula izwe elingasoze laba nabo. Admeqeda athi uJesu esebebuka abafundi bakhe athi kwenzakaleni kuukholo wenu selishonephi senikhohliweni ukuthi ngihlezi nginani ekwesinye isikhathi siyakhohlwa nathi sikholwa ukuthi uJesu akasishiyi yebo izinto nezimo zimbi kodwa akasishiyi hlezi nathi thembekile njalo Lokwazi izo labe nathi sibusise sivikele sikhanyisele sinika amandla nomusa nothando ngoyise nentodana nomoya ocebileyo.